Yes, bakunzi ba Isaac TV ushobora kuba utarigira ufata umwanya numwe. Cyese ushobora kuba wararongowe unakora uhagaze neza ubuza bwa bwaranahindutse uri umuntu w'umupapa uri umuntu w'umujene w'umusore yakukurutse ariko abutse yaricara umunsi numwe wivira ati mbega nizehe abo twiganye ni gute bimeze gute mbega birashika ukicara hasi ukiyumvira cyangwa ukibuka twatu blag cyangwa twamayinsolite mwagenda muracamwo n'abagenzawe ku ishuri uno munsi twaherekeje ugwaruka twafashe urugendo rutari ruto Isaac TV twaherekeje bamwe mu gwaruka basanzwe baba mu gihugu mu bihugu bitandukanye abahanze America Australia hehe n'abari ngaha mu Burundi bishize hamwe bize hamwe kera bararonderanye barishyira hamwe muri group ya WhatsApp bati baravuga bati no uko biri kose rero twe tuza gukora ama natwe tuza gukora every natwe tuza gukora ikintu cyiza aho twize twese nibisigura ngo wewe uvuka he cyangwa ubahe ariko kuba twarize hamwe turi muri promotion imwe birakwiye ko duhura tugirira rencontre gato maze tuyage hari abagira amahoro rencontre bagahurira mu makabare abagira amahoro rencontre bagahurira mu bintazi mu maboite mu mashow mu mapari n'ibindi ariko ababo bavuze ati rencontre yacu cyangwa se ikirori cyacu cyangwa se igikorwa cyo guhura twebwe nka promotion twiganye tuziza kugikorera abandi banyeshuri bakiri bato cyane ayo masera mu rugo murabona ngaha n'utwana twasanze ku ishuri tukiri duto cyane mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane uravye izo informe uravye iyo ambiance uca wibuka ingene nawe byari byifashe ukiri munyeshuri cyambara kaki kuko informe ni izi ngene ndazi uravyibuka so abanyeshuri rero bariganye bavuga ati nukuri twebwe ko twabonanye ko twese tumeze gute ba Veronica reka n'abandi batandukanye ati ko twabonanye rero reka twishyire hamwe hama tugende turondere abanyeshuri tudushyira hamwe tugende tubonane na directeur niba baramuhinduye baba barimo batwigisha muri primaire baba barimo batwigisha he reka nimba bakiriho nimba batakiriho tutere intege abana cyangwa se abanyeshuri ya ntebe nyine twicara ko hari nyine twasohoka tukajya hanze bakadukubita inkoni tugere twereke abanyeshuri bagenzi bacu yuko uno munsi kuba bagendeye bana mutahure yuko ubuzima bwacu nabwo nyine bwahindutse uno munsi turafite imiduga uno munsi turafite tumeze neza duhagaze neza twararongowe ariko ibi byose ni wowe bishika ko mwana utize hari bimwe bimwe tuhashika kutarize ati rero kugira bikunde ni ugutera intege aba bana bagere gutera intege abanyeshuri bakiri bato cyane bari mu mashure babazaniye amakaye ikaramu kandi ibindi bitandukanye cyangwa ngirafata umwanya ndabavugisha n'ukuri ni abaya ntagahise cyane igikorwa bavuga ati n'ukuri njye nditanze kugira nze ndabashikire ahari mu gatumba baratahura neza yuko mu gatumba habaye ingorane zitandukanye z'amazi imyuzurire n'ibindi ati twebwe rero nk'abanyeshuri twize mu gatumba tuzakubwira evre welcome rero turabikorwa cyo gutanga amakaye agenda cyangwa ndababaza n'amasurite n'utuntu tumwe bagiye barakora mu ishure wowe utaruzi cyangwa se tushobora kutwibukanya twese umwe wese ndabizi umuntu wese yaciye ku ntebe y'ishure yaciye mu tuntu twinshi ndazi na Kim Junior yari yaciye mu tuntu twinshi ku ishuri reka nanjye naciye mu tuntu twinshi ku ishuri aho twiganye bose barabyibuka hari abari bigugu hari abari bafite ubwenge hari abakubitwa hari abakaruta voila murabona n'aba bana bameze uko abanyine ni bo gwaruka gwejo abanyine ni bo bazokora igihugu cyejo abanyine ni bo bazovamo abaministri abashikiranganji reka n'abandi welcome bakozi ba Isaac TV mwabibonye aba nibo rero nibo babanira kubabwira of course bakoze evre reka duhere nga imipira yabo rero gamana urumva imipira nyine y'abatalibani y'abashinwa y'abakinumbazi reka meri no kuraba mama lekinia
tumeze neza cyane
reka kwanza ndabakeze kuko cyiza mugiye gukorera abana naje cyane aho mwaciye mwishu
na cyane cyane gose murakoze
tugirwa ko amazina yawe
mwitwa niyo mungere Ervani batazira vava
reka tubananye mutama berewe ngaha bara ugitoko nyene bana bon gouvernance urabona ibintu ni fresh ndabara mukije mutama
amahoro cyane
ni impore
original
amazina
ni Ndagijimana Olivier
Ndagijimana Olivier ndakugarukako ni sawa boss
ego cyane
uraberewe sana wambaye nk'abakozi ba posta ukora muri posta
ego imana yaranteyiteka
sawa uno munsi uri ngaha reka tugiye kwa amazina yawe ndaza kugaruka n'ibindi
nitwa ntawe urutari eli
aha eli voila reka tugende nino mamalek Ni sawa.
Ni sawa.
Amazina?
Ni sinirimera sole.
Sinirimera sole.
Sirasoso.
Soso. Okay, sawa. Mutabanga?
Ego ncuti yanje
ni Imhore.
Turashimana ukuri.
Amazina?
Tukasabimana Ezekiel.
Sabimana Ezekiel.
Ezekiel kabisa ego.
Na zina rya rya bavita rya utani warupi.
Bambo banazira katamara. Ishuri. Ego cyane.
Ndabizi kubera abantu biganje ni atari. Ni sawa.
Na mahoro.
Akazina
nani? Ni Irunga Shandoti.
Natazira kazu.
Abbas.
Yeah. Okay, sawa. Reka na wewe ugarukako. Ni sawa?
Ni sawa.
Umependeza waberewe. Amazina?
Niongere baby hawa.
Bibi?
Hawa.
Bibi.
Hawa.
Ah, baby hawa. Na amazina ya black waruka.
Oh yeah.
Sawa. Ndi kumwe ngani na mutamanga ni sawa?
Yego ni sawa cyane.
Amazina?
Amazina nitwa Augustin Ntamarerero.
Aha. Augustin Ntama
Rerero.
Ah, Augustin Ntamarerero. Na zina like rija ya blague warufise kwishure.
Oh yeah.
Okay.
Kwishure abindi musirimo kuva kera.
Okay, za. Dasubira hariya rero. Ikibazo cyanje ca mbere. Ndabakina tugenda tukora igihano tumeze kunyene nta kundi. Ikibazo cyanje ca mbere cambaza. Ini generation niganye mu akanga.
Kuva mwa kabiri primere kuduga no kuheza
mwagiye mujanye kunyene
oya umwe wese ati ukwiwe hari abagize ama orientation kure za ruguru hariya iyo twaduze
okay
tusanga turi kumwe twaragarutse
mutama gicumviro cyazanye nde
kicimviro twese twaracyumvire twibukana dutorana era uko twiganye guhera muri premiere kuduga bamwe tuva mu Kamenge mu gatukibukana twize tukira abana urumva ko ari ibintu biryoshye cyane
okay ibintu nibikunda kwimvira benshi for sure nibikunda kwimvira benshi ariko mubwiye kugira kwaza mu ronkane nkuku ati twariganye kunuku mwaronkanye gute
afe turabona yuko ubu urubuga ngurukana mumenye kwaramaze kwagura ubu umuntu niyo kubwira ngo ndi kure yawe umwanya umushaki wose uramuronga hamari utwanje dukreya ka groupe kwa kuri WhatsApp babamba bamwe bari mu bihugu byo hanze hama turatorana tugira ka groupe cha utanga ari cyumviro turavugana hama gushika kuno munsi kandi n'ubu groupe irabandanye kuri kwa
muri team yose mwiravye nkuku ninde yarderanja sana mwishire kuri tubu
hari umuntu witwa hariya mtama Abbas we nundi mu mama hariya ha ujani atari gose cyane gose
okay uyaje unyene ni sawa
sawa sawa
mazina
buyo ya lotrice batazira wilonja l'international
okay wilonja ariko umenga we mwishuru umenga ari umuntu umudelege ukuntu ari umudelege
cyane ego vraiment naraba idelege nakoze byinshi kabisa bitandukanye mugabo nari ntungana attention ego ego
kabisa nakubitana inkoni
oya oya mbo mu bisanzwe jewe naserukira ishuri mu bintu bya sport gukina umupira kwiruka n'amaguru nari uwa mbere vraiment naraserukira vraiment
okay niyo sawa uyu muntu uravye umubiri wiwe nubona ko umenga yangana nyene cyanke bijuba
uyu bijubu hariho za mboga bakunda sinzi kuzizi ubunure akabese nibyo yirira
akashinwa
ego rumaga yito yakunda frame none raba ngene aba ego
okay so by the way ambiance nk'izi zibona gake nubwa mbere muhuye nk'uko kuva myaka n'imyaka kwanza hari imyaka ingahe
mbono kuri vema ko turahubwo turashimye cyane nkaje ndashimye kubwi wanje kuri va byumvira icyo nk'iki vema ko twotorana si yo beshi ko arase abagiye mbwa bumva ko umenga ibituma duhura duhura vema bibira duhuza cyane gose incuti bo twagendanye twiza ko vema numva ko byo gushima kabisa gose
okay yego ibikorwa nk'ibi kenshi usanga bitwara uburyo uburyo bubavugavuye amakaye mwatanze mbe mwahaye abanyeshuri bangana gute urabizi wowe
shamenga sindabibuka ni benshi
benshi benshi exact Agora na base.
A base não conhece.
Até banga.
Ni 336.
Mas era 300. Ok, 300. A gente chegou a ser uma faranga. Eu disse, vou ir. Foi
uma loucura, lega. Não tinha tido gom. Tinha um crítico que eu amava. Tinha tudo como eu disse. A mulher achou boca. Foi uma mulher que tinha aro, tinha aro, tinha aro. Tinha até a tanga. Eu vou mugu a chama. Tu escapou aqui no Kizima.
Ok.
Go.
Nada, nada. O mugu do crítico me abandonou.
Bo, jewe mbona muri grupe yacu
turi kwitimu turashikijana yego
turi muje nganga mwa
bari ngaha bari si hotel n'abantu baba ngaha nyene aha mu Burundi za Kamenge Kinama Gatumba nyene mugabo le grands elements nini nini ziri hanze ayo ma America bari Saudia rumva mu bihugu bitandukanye yego nuko
abigeme sorry abigeme muri bangahe muri note
turi benshi cyane
muri benshi n'uko kumenga uratinya Mundavi rekabis. Mutama, kenshi iyo abantu biganye banahuye bibukanye ibintu byinshi. Like nigiki wewe wibuka mu ishuri bo sinamenye mwiganye kugora mu kanga gushamo kanga ariko ndumva ngo mwahere ku mwa kabiri primaire. Kuva mwiganye ama insolite giaraba kuri wewe utazofa wibagena.
Bon mu bisanzwe nkuko wabivuze twahere kuva muri primaire byumvikane ko hari aho mu wa mbere hari akubandanya twatandukanye tugeze mu masegonderi tumaze gutandukana rero urumva neze yuko gihe twabana turabana hari abahe by'ubutoto urumva by'ubutoto hari n'abakunda gushwana mugabo twarasoba mu mabisi nk'abazogira akazuza nziza ariko urabona umunsi urabona yuko tugeze ku ntambwe nziza bivanye nuko twabanye neza naho kacamwe urumva ko izibana zikumanya amahembe mugabo birarengana twizere ko uyu munsi rero Imana ishaka kudushobozamwo bimeze neza yego
ino ari abantu baguma bajya mu ndabiri no abantu baguma bakwigana amatwi bakwigana rumbaze bariko baragira ibitumbura mu ndabire apasiri mubiki
byangira ngigitumbura
ngende je uyu mudada nukuri yarakunda kuderanja ntumubona uko kandi uyu yakunda ibintu by'imisi gati yimonda ibishakari voilà byaba mu kaga kwa
nibambeshere ndashaka kubimanyuza ibyo jewe najye umwembe iginyo rimwe rimwe ndaguhaye kukarenza amenya abiri uravyumva wandi umwembe wose
so is it ambiance like zikuta kuva mu mashuri uravye umwana ngine yamba cha wibuka iki abana uravye umwana ngine yamba cha wibuka
cha nibuka nk'inchiga nga primaire yego
urugo ariko warakoruta sana birabone
aje na muderanje
wenuwaheza amasaha ishu
oya nari mu karoteri vrema yego
kandi nani forme yiwe yabitabutse mwena yo kwiruka yagoma simba madirisha wasanga kenshi itabutsa
okay by the way murabibona rero yuko turi kumwe n'abanyeshuri nabize ngaha bashimye yuko bishira hamwe kugira baze gushigikira abandi banyeshuri no kuma mwiruka muri mubiki muri mubiki umenga ntibari pose umenga ni muri pose ukuntu
twari
twakumbuye urazi nk'uko uce wibuka
ndavyo ndaca mbona ngaha ari imirimo y'ipamapama twaja kwinyegeza mu ngi wacerewe ugacubanza kwanza ukara umwigisha ko ari mu ishuri turi kuri block urabona wakubita kudi ukarambwira ati agasoga ucumba n'ance ninjira
kenshi hari ibintu abantu benshi bakudakwibuka yo biganye ibintu nk'ibyo nivyashitse uko nyene mumeze iyi timu ya nyene uko nyene mungana nta kantu kigize kuhaba kutukuple like nta bantu babiganye muri mwebwe byashitse nyene bara
we guy basi usanga yara muhitanye wirugura baza yaranyase mugabo yego
waradradze umukobwa mwigara
yego ega ntari kurari ngaha nguye
uyu
arambeshe mu bisanzwe aho areka gaje mvuga ukuri uyu yaragwana yari umuntu akunda kugwana cyane nanjye nkara ukuntu ngwana nditayici kumageuke nitwo kubaka ndamuca amazi ndarenga nubu arabisazanya kubita n'amakonzi
Je ndumva ko ndabayagishije ntoheza ariko ndumva yuko noheraheza umwe wese none bagiye hari amenga ntiba none mwozino
bariruka ubufindo buje ko ari kujya nyene ucu bibona abaca biruka ntacu badufasha
mbere uno musi ukora iki ubu ukora
ubu je ndu muri rimvye internationale mu gihugu
internationale okay ubu akora muri posita biraboneka mbe abase yahagarana neza kamera kurabe wewe ukora
jewe nahagaze mfise ndumwirimizi
nawe ukora iki
natwe turabadandazi
abadandazi abadandaji
abadandaji
dandaza
ego
okay sawa muda we hari uzwa gukora iki nawe we big ingo none ingo mbyire Uwo nakuri.
Vrema je nkuri vya masaro de beauté.
Eh, nkuzima. Uzima bwagiye buranahindagurika fresh. Mbo je rero mu gusozera je munyemerere ari abantu babiri ari baguma bayaga sinzi ibintu barimo.
Iza. Ndafise messier nguyo ingo cameraman. Uyu mu mezi wacu. Ubona kwa mezi kunyene. Tukirana twangana gutya twamubona kunyene. Ntasaza friend.
I'm going to go to the sport.
None wa mugize gute
eh ubyara umwari
ari muri stage ari muri stage yaje arigisha umukobwa wanje
atari iri
hari ngira ngo sinzi ni
namukubise mu mwuka ariko we yankubita mu mubiri
okay so by the way mwabyumvise reka sazuri gyanu ku bantu babiri vrema ngaha ari bari kuma nkwepa ingo muta ingo kwaza gato ingo nawe ngaha mumbabarire vrema je mperezi gyanu turaryoherwa bari kwaratugira ibyo bagiye baracamwo ariko je ningegeze kuraba menga nimwe musuwa muserukira abandi ngaha mu Burundi is true ego ndavyibaza iko ndavyibaza ariko niko bimeze
ego niko bimeze
aha okay sawa uno munsi we warize ngaha ariko uno munsi muzima busanzwe ukore
mu buzima busanzwe nsanzwe ndi muri administration nsanzwe ndi muri conseil communale mutimbuzi
okay ni teka ridasanzwe kuba warize nga ariko no musuka utwara abandi bisigura uravye nka abanyeshuri uca wibuka uca ubabona mu kindi kintu bisigura ati ejo nagiye ajya kuba ikindi kintu gikomeye igicimviro cyo kuzana mwumva ko ati tosha kwishyira hamwe tugateranya bike twaronse kugira tuterereze duhereza abanyeshure tubatera intege cyazanywe nande cyaje
nkuko mubivuze ikiciyumviro tumaze gutorana kuronderana tugatorana twaragiye hamwe bivanye nkuko umugenzanje yari yabivuze ubwa mbere nkuko twumvise mu gatumba habaye ikiza twariyumviye aho twize yuko bivanye n'abanyeshure ko bashobora kuba babuze ikaramu ni nayo mpamvu twaciye tuja hamwe turegeranya uko dushoboye kose mu bukene bwacu turashira hamwe turagerageza kuronka bijya mwabonye twatanze ego
okay uyu murabwi telefone ninde ni Veronica Veronica uyu numwe mu banyeshure abahanze Veronica sawa
Isaac baba president aburi jambo sambrag baba president
uno munsi uri kuri micro za Isaac TV wihenze ka the corner bica bijayo ni sawa none Shakubwire Vero wewe kuri hanze gashaka ukaba wimviriye aho wize mu Burundi byaje gute
Yeah okay ahubwo ndashimye imbere ya byose hama ikindi nacyo kare ka tugushimire nawe wemeye kuza ugatubwira byose ukaza kudufasha
okay
ikindi twabimviriye nk'abana twize kujya kabiri tube exemplaire y'abandi bana hari abadukuriye hari abadutanguriye twabonye ati aho twaciye reka tuhasubire kuko bajya nibo batureze babone ko babaye bandira gakura kandi ikindi natwe twabonye yuko ahantu imana yaduhezagiriye dutegetswa natwe kuhasubira kuba tuhahezagirira abandi
Okay, gikorwa kizobana nyacanye murahejeje.
Ubandanye.
Icyo gikorwa kizobandanya kandi turiko turasaba na leta. Idufashe kugira tube agreye. Tubandanye nk'abanyeshuri twize kujya kabiri. Tubandanye urumva dukoze nibikeyi aho byo twifuza gukora biruta ibyo. Mugabo tukikora na leta idufashe mu mugongo kugira tugiraho dushitse muri babazi tumaze kubagaye
okay sawa merci beaucoup reka mbananye kibazo kuwundi ari ngaha imbere yanjye bose ni sawa amazina
nitwa Jean Love Kezamutima
Jean Love uno munsi mwakoze kine kugwa cyiza cyane cyiteka twanayaze na benshi nk'abagi bari tugira utuntu dutandukanye bagi baracamwo like byose ibyabaye byose novuga yuko ni bikugwa bisho ko ari nabitshasha tubonye abanyishure bize kuri ishure kanaka biyumviriye bakavuga ati rega turi intege abandi banyishure biga ngaho kumbura bazumira nkatwe nibaza yuko mukeneye iki rero mukeneye gusahirizwa iki mukeneye iki hasabwe iki eske oh biremewe undi muntu ajya ava handi ko yo kwiyungana
okay ubwa mbere ikintu mbere y'iki gikogwa ubwa mbere nabivuze ni wa mutima w'urukundo wa mutima kuvuga ngo twese hamwe byose birashoboka urumva rero cyo niyo muri intumbero twiyumviriye kuri bene wacu murabona naha hantu hagiharacha ibiza bitandukanye na cyane cyane turi guhamagarirwa kwitaho bene wacu ni mu mutima daba ubwa mbere w'urukundo hama twebwe ngai wacu nta muntu dukumira oyaye iyi yabaye base kugira ngo bize bigende neze ubundi bwo ntibigarukira nga mu minsi iza tuzoja mu mategeko tumaze kuja mu mategeko tugire cooperative
en fait mugo muri vya kugira cooperative nkishira hano
i cooperative cooperative hanyuma ibintu byose bigende neza turifuza kwagura no gukora ikindi kintu gikomeye gusumba ibi mwabonye nga ego
sa regarde tu bifuza amahigwe masa amahigwe meza abakene bakura
udukeneye ashura gutora telefone yaje ko takibazo
ntacho muzivuge hanyine bacho babandikira
nta okay ashe kwandika 61 45 56 09
okay
ego nibyo
okay sawa
ibisigaye turabashimiye cyane tukaba dusaba kandi n'abanywanyi bakurikira Isaac TV yuko bacha bagira ikintu bita subscribe ego murakoze
murakoze cyane bakuzi Isaac TV mwabonye rero twarutrayaga twari mu gikogwa kidasanzwe cyo kwerekana ingene abanyeshure bize ngaha mu gatumba bari kubashikira abandi banyeshure batoyi babo ngaha mu gatumba cyane twaheza classic ikogwa ryo kiba karore kubandi abandi mwiganye hamwe abandi mwagema ndamuderanjara ajyana hari abandi mwiganye mugaheza ishure mukagira ibiki umwanya rero mwiza wo kwishira hamwe maze mukakura ibikogwa nkibi iyo bajino bagiye hamwe nkuko biratera intege ikabwira tera ingufu bigatuma abantu bakora ibintu bikomakomeye mu gihugu iyo naho umwe wese ari kwiwe umwe wese arabi vyiwiwe umwe wese yirabire vyiwiwe bituma abantu bose bacha baja mu kajagari bakaja muri bya bindi biba mu byarura mutwe bakaja muri bya bindi batesha imirongo ariko iyo uri mu gikorwa cyiza nk'iki nabandi muratekana mugakora ibikorwa byiza mugakora ibikorwa inka niyo mavunye n'icyo bari mu gihugu cyacu Burundi yamadusaba imisi yose yuko abajene mwishire hamwe mu gubaka ama cooperative nkuko mumva abana barunogwa ruka rufisi byumviro yo gukora cooperative amashire hamwe kandi ibindi kugira mwiyungunganye maze leta bashikire iba supporting nuko rero leta ibimukora irabibona niyo mpamvu ata bintu by'amanyanga byo haba ugize amanyanga nyine urumva ko ni fena ye fye ucukugwa muri circulation hama hakabandanya abashaka gukorera ku murongo kandi niko biteza kumera cheri twa as a classic gira subscribe like na share akib junior ni ari kuri kamera cheri twa as a classic in Isaac TV bye
Isaac TV oh.